bita inore nindi sezo ya kabiri mwiteguye gute mabuja
aya namwe mu majambo uyu mwigeme ari vera muhimbare ari we kantore wo myireresi y'intore nindi yapostize agaragaza umunezero aho tubona neza na neza yuko yari mu bikorwa byo gushira ivyo gushobora gukora neza ireresi y'intore nindi bashi muri bamwe bari bavuze yuko ari vera muhimbare yahagaritse gukina amareresi agomba kore ivyo kuririmba gusa abetsi bamwe bari babishimangiye ariko aho turiko turabona neza na neza yuko atabihevye burundu kuko turiko turabona neza ko yagarutse myigireresi y'intore nindi mushobora kwibaza muti rero ibintu uyu munsi biriko bigenda gute
mabuja
kanare
urameze neza kongiye kugutwara umugabo
kwifashishije ama post turiko tugenda tubona ku mbuga z'abakinyi bamwe bamwe mu bakini rero iresi y'intore nindi turiko turabona neza kubikogwa biriko bigenda neza aha dusha twibwira tukabona neza na neza nireresi zokurikira ukuntu bizoba bimeze naho tutazi kwariko bizogenda tugerageje kuraba mu mareresi ya mireresi Nore nindi mu gica ca mbere cahetse kantore murazi ko yari yavuye ruguru aje gukora ikiyaya hama bakamubyara ko iyo byahereye ntabyo twarabibonye yuko yabyaye akaronka n'umutahe ubu naho ntituzi bizokurikira reka tubirorere mushobora kwibaza muti rero uyu mukobwa kantore yari kuri tele biba bimeze gute muhimbare ari kuri tere abariko araryohera abantu mu kiringo baruhutse cyane mu kiringo habaye akantu ko kudebukirwa aho aguma abatereramo akantu ko kubaryohera mbere bagatamba bagatarika bakibagiza ibiyashangashije gutyo bakabona gukina bisanzuye neza na neza
urameze neza ko ngiye kugutwara umugabo
aha rero mushamubona yuko ireresi y'intore nindi nkuko turiko turabibona ku maposti amwe amwe yatandukanye ntituzi icyo arivera muhimbare ibizokurikira ibyo azokina nka kantori ntituzi yuko azohavura ukuntu nyine bizohavura bigenda ntiturabimenya neza ariko ireresi reka tuyirindire aha naho gusa nubabwira yuko biriko biragenda neza bose abakinyi nka bose bariko barabyitwaramo neza n'uyu King Saba sina wenyine turiko turabona yuko ariko aritwara neza cyane mu ireresi y'intore nindi kuko nawe n'umwe mu baba bahageze
gutwara urantwara nta gutwara aba bosi dusabina batinde
ni ari vera muhimba rero turiko turabona neza na neza ko mu ireresi y'intore nindi agerageza gukina neza kandi agakina ibikenewe aha namwe nkuko mwabyiboneye mu ireresi y'intore nindi benshi baravuze bati uyu mwigeme kantore arakina neza cyane 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 iyo hageze isene zo kurira mwarabonye neza na neza yuko isinema yahereye bari ruguru bari kumwe n'imiryango y'abatwa aho babiriko barabigisha kubumba n'ibindi n'ibindi ariko ntituzi yuko mw'iki gica cya kabiri bazosubira ruguru mw'iyo miryango nyene kugira ngo ireresi igume iryoshye nimba bazojyayo ni byiza batagiye naho bivana n'integuro ya realizateri amede aha rero mushobora kwibaza muti ubu nawe King Sabas twariko turavuga nawe asanzwe abikora gute ni King Sabas rero umwe mu bantu babasiriste abikora neza cyane aba yagarutse mu ntore nindi atibagiye tutibagiye yuko nawene asanzwe afise urubuga rwakinira ko yamarerezi yiwe meza kandi cyane aryohoye ni Sabas rero nawe agira neza na neza kitanga mu gukina n'umukinyi ari kuri tere adasubirishamo abantu cyane ngo abaruhishe mu mutwe kanatsinda ibintu aba yamaze kubifata neza na neza ku mutwe ni King Sabas ne wenyine rero ari we ari umugabo umwe mu bantu bariko baritwara neza cyane kuri tere mu ireresi y'intu intore ntindi aba nabandi besi baba bahari kugira ngo ibintu bishobore kubashikira bisa neza cyane n'uyu mukameramani X-ray bam n'uyu rero akamede manira kizana wene aba hari kugira ngo ahayarize ibintu byose bigende neza cyane ku karatsinda niwe baba yana yanditse
umunatuma intore ntindi bintore ntindi abari nyuma ya kamera ariko ibintu uyu mugaba
ni imodoka ari nyene ya BMT nyene iba yahageze kugira ngo ishobore kubunguruza nubwo bitoroha bivanye n'agatoro rimwe rimusanga kazibye ariko bakagerageza nta turunagiziba kubera igitoro aha naho rero turiko tugenda tubibona ku bintu bigiye bitandukanye ko bariko barakora neza cyane twifashishije rero iyi posti ya Alifera Muhimbare ya postinze abwira abanywanyi yuko iyi byitwa irere sintore ntindi iriko iraza vuba cyane bayiteguyire dusha tubona neza na neza ko kuri tele ibintu bishba bimeze neza cyane rimwe rimwe nubwo bitugora nka kiramvuze nshobore gushika kuri tele ibintu mba ndabikurikiranira hagufi nkabwirizwa kubabwira amakuru agiye agetsweho nubwo biba byangoye zishike kuri tele ariko kubashitse kuri tele mwarabibonye n'uwo munsi wa mbere bata kuri tele narababwiye aha naho rapko ntazoba nashitse kuri tele nzoguma ndababwira ukuntu ibintu biriko biragenda bikurikirana n'imbaraka gorane kabaye canke ari ikintu kiti ariko kiragenda neza
munatuma intore ntindi bintore ntindi abari nyuma ya kamera ariko ibintu uyu mugabo
niyo y'intore ntindi turiko turabona ko yiteguriwe neza cyane aho izoza rero isizwe amavuta reka tugaruke ku rundi ruhande kwa Amede Manirakiza ni Amede Manirakiza nawe tubona yuko neza na neza tugerageje kuraba ku iyi foto aho mwaka ka video tugerageje kuraba turabona neza na neza yuko iyi nzu bari barimwo ariyo ya yindi isapasi yarabamwo uyi nayo mukaba muzi yuko mu biganiro byagiye bihera bayatubwiye yuko ari umuntu yari yayimutije kandi ari umuntu w'umufana wiwe amukunda neza cyane kandi asenga aduca tubona yuko Amede Manirakiza afise umubano mwiza ku bantu bagiye batandukanye ku buryo bamwizera bakamutiza inzu kameme nta muntu yoreka kugutiza inzu mu gihe ufise inderi ikwiye ufise n'umubano mwiza mushobora kuvuga muti mbega hariho abazibura hariho abahora abazibura bivanye n'ukuntu bitwara nabi mbere bakabura n'izo bokota kuko bavuga bati wewe nta nzu yanjye no guha cyane byogenda ukuntu uko ariko Amede Manirakiza wewe bivanye n'umubano ababanye neza n'abandi aba baragerageza bakamukiza inzu n'uyu mushoferi wa cha waseme na wenyine abari hagufi kugira ngo ashobore kuza arabunguruza aho bagiye hose maze ibintu ugasanga bimeze neza cyane n'uyu mugabo kandi bitatiye rigiti na wenyine abari hambavu yabo kugira ngo ibintu bishobore kuguma bibandanya bimera neza cyane reka ndababwira ati mubandanye rero mudukurikirana mwebwe mudasiba kudukurikirana musimbire kuri BMT hamande yaho mushe busimbira kwa X-ray bam mwirabire ireresi ya ego ya vyamaho iriko iraza vuba cyane turiko turabona na X-ray bam nyene ariko aratangura gukina ireresi yise ego oya igice cya kabiri aho agiye kuza aho rero duca tubona neza na neza yuko ibintu bigiye kuba byiza cyane aho ireresi zibiri zamye zihiganwa kuva kera zigiye kuzira icyarimwe musanze muzi ko igihe intore ntindi yari kiri asohoka kuri ya X-ray bam ku rubuga rwiwe hariko hacako ego oya ariko ireresi y'intore ntindi ikaba yari imbere cyane ego oya ikaba yari inyuma cyane gusa mu gihe mw'icyo gihe zari izo reresi zibiri zari zisa nkaho ziri mu mahiganwa kuko izindi zariko ziracako zari izo kwa Mr. Sami na tuzo kwa Mr. Sami zozo zari inyuma cyane aha rero nitwovyirengagiza kuvuga ati dumushimire kandi n'uyu Mr. Sami nyene yitaho uyu munsi ariko arakora amareresi meza cyane nawe re musimbire kwa Mr. Sami official murari ibikorwa byiwe na wene ariko agenda akora ni Alifera Muhimbare rero twariko turavuga avuga yuko yagarutse nyirere sindundi aho bamwe nabandi bariko bagenda abavyibaza ko cyane bagenda bavuga bati none kwa Rivera yari yatangaje yuko atazogaruka gukinirere sindundi vyamuhereye vyagenze gute kugira ngo ataze gukina nyireresi iyo kwa Amede Musanzwe muzi ko ari we yari yayitanguye kuyikina bisitse rero akabura nireresi yose yari kubipfuye bari gusha bayihamba bakayiheba igapfa igahera igaherengetera ari nacyo gicyuma yavuze ati muri rwa rukundo nyine reka ngaruke ndayimarire ndayimare ariko bitavuze yuko atazosubira gukina nireresi ndundi ivyo musha mwibaza muti yoba yarivuze kubera iki ivyo birasika kaba yarivuze kubera abantu benshi babonye iyo umuntu yakinye neza ireresi bamubonera hakaryo bagatangura kumuhamagara bamubwira ati ingo nanjye nkinire kubera baba babonye ko yari yahiti ariko mu gihe atari bwatangure kukina izo reresi ngo ahitinge akaba atanu umwe yari bwamwiyumvire ko ngo amuhamagare gutyo rero bisha bituma umuntu runaka cyangwa umuntu wari we wese avuga ati jewe gukinire reresi nsa nk'uwabihagaritse kugira ngo yirinde kuguma aha bamuhamagara bamwahahanwa n'umwana kwibeyire reka rero tubashimire mwebwe mudasiba kudukurikirana mwebwe mwagize subscribe ndababwira ati muri abanyamahirwe kandi mufise umugisha ndababwira ati reka tubashimire mwebwe muguma mudukurikirana mubandaye mukurikirana ibiganiro vya Inyishu media mukurikirane n'izindi mbuga zigiye zitandukanye zinundi ziriko zibashikiriza ibintu bigiye bitandukanye amareresi canke ibiganiro byinshi reka ndabashimire ndababwira ati weba wanye natwe wakoze kubana natwe. Ciao, ciao.